ndabaramukije kaze muri iki kiganiro cy'inama nshingamateka mutegurirwa n'igisata cyo kumenyesha makuru n'ubuvugizi mu biro bya nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka muri yantumbero yo kugenzura ibikorwa bya leta ingingo y'ijana na 68 yibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi iravuga ko abagize inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka bakorana mu nama ya bose kugira ngo basuzume uko amezi 6 aheze ishigwa mu ngiro y'indinganizo y'ibikorwa bya leta ku munsi wa mbere rero igenekerezo rya 2 Gitugutu uyu mwaka w'ibihumbi 2023 inama nshingamateka na nkenguzamateka zarakoraniye hamwe kugira ngo zishikirizwe icegeranyo cy'ibyaranguwe na leta mu kiringo kigira 2 cy'amezi 6 y'umwaka w'ibihumbi 2022 ushira w'ibihumbi 2023 icyo cegeranyo cyashikirijwe n'umushikiranganji wa mbere Lieutenant General de Police Ndirakobu Chajerve aho yahagaze cyane cyane ku bisata bya politike ukwivuna bansi hamwe n'umutekano w'igihugu ubutunzi hamwe n'igisata cy'imibano muri rusangi mu byo leta yari ihaye ko ihangiro kurangura ibice 86 n'uduce 17% byarakozwe byongeye icyo cegeranyo kirerekana ko hakoreshejwe amafaranga angana n'ibice 82 n'uduce 12% byari yategekanijwe kugira ngo imigambi itandukanye irangugwe ariko kandi hariho n'imigambi leta yari yarategekanije kurangura ariko bitakunze iyo nayo ni nk'ishigwa mu ngiro ry'umugambi w'igihugu wo kubaka ibigwati hamwe n'umugambi wo kubaka gusanura hamwe no kuronsa ibikoresho bya nkenegwa amashure n'amakaminuza abashinga amateka barabajije ibijanye n'ifumbire ihingurwa n'ihinguriro fomi kwa leta yoshira ingufu cyane mu bijanye no kuronsa ifumbire abene gihugu ariko kandi ubuziranenge bw'ifumbire y'iryo hinguriro bugasuzumwa
hanyuma jewe ni kibazo ntagomba gusaba ko muco kumbure ni kibazo nakuye ku rupapuro 1338 muri raporo yatanzwe na nyakubahwa umushikiranganji wa mbere ni mu gice rero kije ki ifatiye kubijanye n'umwavu canke intabire canke engrais chimique nkuko bivugwa mu rurimi rw'ifaransa nagira mbazenya kubahwa umushikiranganji wa mbere turavye uburyo leta ishira muri kino gisata c'uburimyi n'ubworozi na cane cane mu bijanye n'umwavu nubwo atawujera ikirere nagomba bazinya kwa mushikiranganji wa mbere ubwo turavye umwimbu dushobora kuronka n'uburyo leta iba yashize mu bijanye n'umwavu ko ushimishije hamwe wo budashimishije ubwo ntitwohindura umwavu dukoresha nimba naho bishimishije ubwo ntitwoshira ingufu nyinshi muri iki gisata kijanye n'umwavu na cyane cyane tukaca twirinda wa mwavu uza utwononera isi ndimwa bivanye n'ibiba biwugize
ikindi kibazo cyagarutse kijanye n'ingingo ivuga ko amatike y'indege yojaragugwa mu mafaranga mva makungu abashinga amateka bakabona ko iyo ngingo yobije ihohotera ingenzi z'abarundi
hari ikibazo kiriko kivugwa kijanye n'abagura amatike y'indege mu mafaranga mpuzamakungu aho rero bigasha bigorana ingene umukozi wa leta ahembwa mu marundi mugabo hagera kugura itike y'indege agasabwa amaero canke amadorari
hari uvuze ngo amatike yose ngo aje muri mu madevize mbega uwo wundi muntu aza gushinga amategeko mu gihugu cy'u Burundi nibivuye ku mushyanje wa mbere nivuye none uwundi muntu avuga ngo twa turi hamuma mu madevize twebwe dutunzwe n'amadevize ejo bundi hariya mu kiga cya leta bavuze kenshi nahariya muri mushikiranganje bw'ubutunzi bw'igihugu ati mu Burundi ibintu byose no gukoresha amafaranga ya marundi none aba bandi bantu bazanye ibintu ni bande ibintu bitavuye mu itegeko kwitegeko twari kugira ngo bakari tubyira none ibi bizanywe nande bizanywe nande umuntu aza gutegeka mu Burundi ngo kuva ubu ngo tuzadukoresha ngo amadevize mu Burundi twe dukoresha marundi koresha marundi akaba rushana wo kugira ngo atere ingorane atsane ibihuha kuko abantu bacha batangiye kwibaza bati no bizogenda gute twebwe mu bihugu dukoresha marundi nayo matike tuzoyagura amarundi niko bimera wabundi nawe ashaka kuzana ibyo bindi byiwe twosaba umushikiranganje wa mbere ninzego zose akoresha ni nyinshi baze baturondere abo bantu baza gushinga amategeko mu Burundi amategeko atandukanye nayo igihugu cy'u Burundi niko umuntu yo bivuga wakibajije yagize neza cyane ariko ibyo byose turiko turavuga ni muri yanzira y'ukutwiba muri yanzira y'ukutwiba muga turi maso ibyo batwivye baratwivye utugiye kuyafungura pe
Umushikiranganje wa mbere Lieutenant General de Police Gervais Ndirakobuca akaba yaratanze umuco kuri ibyo bibazo ahavuga ko iyo ngingo yuko amatike y'indege yojara kugwa mu mafaranga mva makungu yo hava
Icyo noshikiriza ngaha niki Igihugu cyacu cy'u Burundi turakibamo kandi turakibona Hari gihe rimwe na rimwe uza wumva twebwe nyene ngo ibintu birazimbye mugabo wabaza uti mbega ibyo bintu bizimbye ufatiye kuki ihe gihugu kindi icyo mvuga ntabesha ngaha kuva 2020 iyo abarundi badahaguruka ngo barime ya misozi yose bayitabagure nukuri mbere inzara muri iki gihugu cyacu ibicibiti abarundi barijukiye kurima uwo umwavu nawo kuvuga yuko atacufasha naco no vuga ubu ko atacufasha kuko nta muntu ndabona yateye atawasizemwo ngo mbone ivyo yaronse aha rero nibaza ko nahubwo igikenewe ni evaluation ariko ndanakenguruka icyumviro watanze ati gukoresha ubundi buryo hari habandi ba gwiza tunga bariko bamonta iyindi izine ku kibazo kiri ngaha ni yangwara twagwaye aho usanga umuntu afite monopoli hajya monopoli misi yose ya marimbi kuko ntuzomenya dozaje uko yayigize we uzotanga uko nyene twamatwagize ama prelevema tugize amadesante tutababwiye tukagira ama prelevema tugapima mugabo uhavuye ugaheza gupima nta wuzi bica bikurikira kuko abazi kwejo dasubira kuzubirayo iki rero nico kibazo mugabo nibaza yuko avec la nouvelle usine de blending iri kiraba monte ibugendana nibaza kwizofasha byinshi parce que blending yoyo umwavuzo ukogwa para raporo so kuko umwavu wa fomi dukoresha no munsi uzokubwira kuri efficace pururori azoba ari karaguhera ijya twita totahaza uyisize mu muceri nakivamwo nico gituma aho nivo di gouvernement uzava ubute yuko ku muceri dukoresha ire ijyanye na matière première yo dukoresha igisiga rero no kuraba iyo imbura nayo nyene kandi naho nyene no kuraba niyo imbura kwikogwa amase babanza kuyaturira sindu mushimisa bashimiste ba turabira yo na mase wayaturiye bica bigenda gute sinzi babanza guturira ntavyonzi amase y'ikirundi ibyo byose ntavyonzi ariko nibaza yuko uno musa aho tugeze nibaza yuko kubera abandi bari ko barabonye izine nshasha nibaza yuko bizogira icyo bikoze bikagira icyo bidufashije ari abo caba bibaza ikindi kibazo muri Tanzania una monte inizin ishaka gusaniyi mugabo nagira ndamenyeshe ko izine yabaye monte muri Tanzania onarasambre tous les spécialistes boss bari bafise le professeur d'université ba nibo bayikoreye ko nagira uzovuga ngwe muri Tanzania nico kimwe n'iringa iwacu biratandukanye ko muri Tanzania bayisize ko abaspecialiste babo nibo babikoreye ko barabundi ariko barakora ibyo ari byo mugabo twebwe nta muntu umwe yigeze abikurikirana aha rero hashobora kuba hari hagahaze mugabo uno munsi tubana yaducumbagiza kushika dushikire abo bandi baje kugira ikindi bashoboye gufasha kuko uno munsi naho nyene ubwo imwe n'igihugu ngo atera rasize mu ifumbire nibaza ko byogorana iki ni kibazo mwabajije ni kibazo kijanye n'amatike zo kugugwa and visa iki kibazo nivyo naje naracumvise mbere naracumvise je nacenda kirungi kiwo vyega icyo nagira mvuge ni kihe ngaha kuri iki kibazo nibaza yuko turafisa abateknisiye barenze urugero bagafata ingingo mu mwanya atari wabo iki niko cyagenze kuko amasosiyete akorera ngaha yaragiye yavuga ikibazo cy'uko batabavunjira kuko amategeko hari nuko aya matike yose tugura tukayagura en frambu la compagnie itegerezwa kurondera kuronka contrepartie and vise ikuye muri banki centrale le compagnie rozi giye gukorana na banki centrale nimbe zatanze iyo nyishu abandi baca babona inyishu yoroshe baca umenga baratoya inyishu mugabo sinyishu byukuri jombere mu nyuma bambwiye bati abakozi ba leta twabakuyemwo abanyeshuri twabakuyemwo abagwaye twabakuyemwo ngo twasigajemwe abantu je nababwiye none mwabakuyemwo abo bandi nabo sabarundi abo bandi irero ngingo rero ni ngingo yaje hatageze kandi nibaza yuko ari ngingo yo guhagarika byihuta
mu guheraheza barerekanye isano hagati y'umushikiranganje wa mbere n'umumenyereza mu rukino rw'umupira w'amaguru bati iyo umukinyi byamugoye adashoboye canke yarushe umumenyereza aramuhindurira kugira ngo urukino rubandanye rugenda neza ingingo y'ijana na 38 yibwirizwa nshingiro rya Repubulika y'u Burundi iravuga ko igihe cyo gutangura kurangura amabanga baba bashinzwe abagize urwego shikiranganji barahira icese imbere y'umukuru w'igihugu n'imbere y'inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka indahiro yabo ikakigwa na sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro ni muri iyo ntumbero ku munsi wa kabiri igenekerezo rya gatatu Gitugutu uyu mwaka mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe abashikiranganji bashasha bane bari baraye bagenwe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu nimero ijana agakoni amajana abiri ryo ku wa kabiri Gitugutu 2023 barahiye imbere ya nyenicubahiro umukuru w'igihugu hamwe n'inama nshingamateka na nkenguzamateka zikoranye abo nabo ni muganga Ridwine baradahana umushikiranganji w'amagara y'abantu no kugwanya ikiza sida Prosper Dodiko umushikiranganji w'ibidukikije n'uburimye n'ubworozi Veniste Muyabaga umushikiranganji w'abakozi ba leta n'akazi hamwe na ambassadeur Gervais Abayeho umushikiranganji ajejwe iyinjira ry'u Burundi mu muryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko ugwaruka inkino n'imico kama bakaba barahiye mu buryo bukurikira
imbere imana mushora byose imbere y'umukuru w'igihugu imbere y'inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka jewe Dr. Ridwine Baradahana umushikiranganji wo kubungabunga amagara y'abantu no kugwanya ikiza sida ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi kwibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa kandi ndiyemeje ko nzoharanira ntiziganya ineza y'u Burundi n'abarundi nkubahiriza ubumwe bw'abarundi amahoro n'ubutungane kuri bose mu kurangura amabanga njejwe ndiyemeje kugwanya ibyiyumviro n'ingendo zihonyabwoko no gukumirana guharanira no guteza imbere agateka kazi na muntu nako abenegihugu bose
mbere y'Imana mushobora byose mbere y'umukuru w'igihugu mbere y'Inama Nshingamateka n'Inama Nkenguzamateka jewe Venice Muyabaga umushikiranganji w'abakozi n'akazi ndarahiye ko nazotirigana ku masezerano y'Abarundi kwibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa kandi ndiyemeje ko nzoharanira ntiziganya ineza y'u Burundi n'Abarundi nkubahiriza ubumwe bw'Abarundi amahoro n'ubutungane kuri bose mu kurangura amabanga njejwe ndiyemeje kugwanya ibyiyumviro n'ingendo zihonyabwoko no gukumirana guharanira no guteza imbere agateka kazi na muntu nako abenegihugu bose
ibyo birori bikaba byari byitabwe n'abarongoye inzego zitandukanye z'igihugu abaserukira ibihugu byabo hamwe n'amashyirahamwe mu Burundi abaserukira imigambwe yemewe n'amategeko mu Burundi amashengero hamwe n'amashyirahamwe adaharanira inyungu za politike nkuko biri mu ndinganizo z'igihugu ku minsi ya gatandatu abene gihugu baraja hamwe bagakora ibikorwa by'iterambere rusangi indongozi z'igihugu nazo zikifatikanya nabo kugira ngo zibatere intege icegera cha mbere cy'umukuru w'Inama Nshingamateka nyakubahwa umushingamateka Ntakarutimana Sabine yarifadikanije n'abenegihugu bo mu gisagara cha Bujumbura mu bikorwa by'iterambere rusangi byo ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 30 nyakanga uyu mwaka w'2023 aho bari baramutse bazibura umuserege w'amazi uva ku ihinguriro ry'ibinyobwa Brarudi ugashika ku masanganzira aho basanzwe bita Shanike inyuma y'ibyo bikorwa icegera cha mbere cy'umukuru w'Inama Nshingamateka yaraboneye hakajyo ko gutanga impanuro zitandukanye aho yasabye abene gihugu kwima amatwi ibihuha bibakivutu bikanababuza kwikenura yabahimirije ahubwo kwama babumbatira amahoro n'umutekano byo soko giterambere rirama nayo kubijanye n'isuku yahanuye abanyagisagara kwitwararika gusukura aho babaye kugira ngo indwara zituruka ku mwanda nk'amacinya na kolera ntizirandagate
ndongozi z'igisagara cha Bujumbura namwebwe banyagisagara akanya nkaka sinoreka kubararikira gukomeza kugira isuku isuku mu gisagara kugira ngo igisagara cha Bujumbura kibe nyabagendwa kugira ngo igisagara cha Bujumbura abakigendeye babone yuko gisukuye kandi turashima navyo ko mwabifashe mu ntoki tulibuka kuva mu kirongoro ico gisagara mwaravuze muti tugiye gukora ibishoboka byose kugira igisagara cha Bujumbura kibe gisagara gisukuye kandi turabona ko ingufu muzishiramwe dusabe rero mwebwe banyagisagara muri ngaha ndetse n'abatwumva batari ngaha umwe wese isuku aligirigiwe ntihagira umuntu asubira gutubucafu hariho hose ko twabonye muri ikanivo ko harimwo amacupa ya plastike harimwo amagunira harimwo ibintu bitandukanye ubona ko vyagiye bitabwamwo n'abantu tukigire icacu icisuku kugira ngo umwavu wose bawushira hutegerezwa kuja gucyo tuzoba turi ko turasukura igisagara cha Bujumbura nkuko narinda bivuze ariko kandi akanya nkaka kabarakanya kuko dusubira kuganira banyagisagara mwebwe turi kumwe ndavuga nabo tutari kumwe ariko bashobora kudukurikira bahereye ku mbuga izarizo zose ko mubona turi kumwe n'abashikana amajwi kure muhagurukira ibikorwa byo kwiteza imbere mu miryango iwanyu kwiteza imbere mu makartiye murimwo kwiteza imbere mu gisagara cha Bujumbura gucyo duteza imbere igihugu cacu niho tuzoba turi ko turaterera muri ya mbono ya nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cacu General Major Evariste ndayishimiye yashikiriza abarundi ko yifuza ko mu mwaka w'2060 twogira igihugu cifashe cigaburira tukongera tukagira igihugu giteye imbere hariho uwamye avuga ati ntitubivuge ku munwa gusa ahubwo tuvyerekane mu bikogwa turashima rero ko mwebwe mwabigize ivyanyu kuko iyo mutabigira ivyanyu no munsi ntitwari kubasanga ku bikogwa nkuko twabibonye nkuko twabivuze umwe wese rero yumve ko ategereza guterera mu iterambere ry'igihugu iterambere ry'igihugu naryo rihera mu miryango igihugu nticotera imbere imiryango idateye imbere sivyo gaye ntivyo kunda aha rero ca ndabasaba mu gisagara turazi ko hakarigwa n'amaligara baba bakiri bato turabona ngaha turi kumwe baba bakuze tugwanya maligara kugira ngo ntihaze kugira urondera ivyo afungura takoze umwe wese afungure ivyo yabiri yicuya niho ryatera mbere turiko turavuga tuzorishikako ariko kandi turakurikira ibivugwa hijya no hino ku mbuga ngurukana bumenyi ibihuha byasubiriye kuba byinshi haba ngaha mu gisagara cha Bujumbura haba no muzindi ntara turabikurikira tumenye rero ko ibihuha bitubaka ibihuha birasambura ariko ntihagira uwo bisamaza twese twifatire umusimamo w'iterambere twifatire umusimamo w'ukwirangurira iby'igihugu nk'abarundi bakunda igihugu twifatire umusimamo w'ukwirangurira iby'igihugu nk'abanyabujumbura dukunda intara turimwo abo mu gisagara cha Bujumbura dukunda capital economique turimwo simvuga amajambo menshi kuko murabona ko uruja n'uruza go hava ruhungabana ariko mpeze ndabahamagarira mwebwe muri ngaha nabandi muri ryasuku navuga maziminsi twumva wo mu mushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza ruhonya nganda sida bavuga ko kolera yasubiriye gutera mu mazona mwamwe mu ntara zimwe zimwe mukaba muzi ko kolera nayo iva ku isukurike tubasabe rero iyo ngwara nayo muyirinde mu gufungura ibisukuye neza mu kugira isuku aho muba mu gukoresha amazi ameze neza amazi meza amazi mwabanje guteka abadagira aya rusengo dufashanye kugira dukingira imiryango iyo ngwara tuyituze kuko hari isuku ntakorera ihaba
mu kurangiza yahamagariye ugwaruka kwirinda kwirirwa gwicaye ku marigara ahubwo gwijukire ibikorwa byo kwiteza imbere kugira ngo umuntu wose uronke icyo ufungura nayo umufuko wose uronke amafaranga kuri uwo munsi wa gatandatu nyene icegera cha kabiri cy'umukuru w'inama Nshingamateka nyakubaho umushingamateka Abel Gashasi yari muri zone Gatumba muri komine ya Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura aho yaterereye umuganda bene gihugu baho mu bikorwa rusangi byo kuzibura umuvo ugabura umutumba wa gaharawe n'imitumba ya muyange ya mbere na mushasha ya kabiri wari warazivye bigatuma amazi atera bene gihugu mu mazu icegera cha kabiri cy'umukuru w'inama Nshingamateka yarakengurutse ingena bene gihugu bitabiriye ibyo bikorwa ari benshi yongera abahimiriza kuzobandanya bazibura imiserege yose imvura itaratasura gose kugira ngo imyuzurira ntibatere aho akaba yaciye ahamagarira ubushikiranganje bubijejwe gufasha abo bene gihugu kugwanya iyo myuzurira mu kubazibirira aho hose uruzi rusizi rumenera rugashwara iyo zone ya Gatumba. Mu gihe imvura yatasuye icegera cha kabiri cy'umukuru w'Inama Nshingamateka yasabye ubushikiranganje bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi gukora ibishoboka byose kugira imbuto z'ibigori n'ibiraya zishikira bene gihugu aho hose zirimwa n'amasaboneke kuyakeneye wese gutyo irima ry'agatasi ntirirengana barimyi kuko nirikurikira ryo cariti gihe
ahangazangaye kushikiranganje mujeje uburimyi n'ubworozi gusa tuzi ko intara ya Bujumbura ari intara yimbuka yimbuka ibiraya yimbuka umuceri yimbuka ibigori nikoko nikigega cy'igihugu abana Bujumbura kurazi kurima no kwa barundi barima birayabaje ingene umuntu yorima agafanga ubusinze burimwe yabuze imbuto abavyega rero bagakora ibishoboka byose kugira ngo ikintu kijyanye n'imbuto ikintu kijyanye n'umwavu mu gihe twifuza yuko urundi buzaba buteye imbere mu 2060 mu 2040 naho tukaba twigaba tukigaburira nitwe kigaba ngo twigaburire rero tubona tudashobora gutera umushikiranganje abijejwe amadirekisiyo abijejwe nakora ibishoboka umusinzi bwayo n'igihugu ntiburare imbuto ziboneke abantu batere ku gihe muri sezona A maze tuzosore twimbura dusobore turime na sezona B.
Mu gihe zone ya Gatumba isanzwe iri ku rubibe icegera cya kabiri cy'umukuru w'Inama Nshingamateka yasabye abenegihugu kubumbatira amahoro n'umutekano mu gucungera imbibe z'igihugu bagwanya ubunebwe kandi birinde ibiyayuramutwe. Akaba yarangije asaba abanyeshuri nabo ko boshyiramo umwete mu kwiga ntibishinge kuyerera. Aha hakaba ari naho dusozereye kino kiganiro. Turabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiye naho ubutaha.